safu wenda wakisombi la mbungu nyampamba
Na lancer awa 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 ikata ki.